Yame Meda W'ase. Me yame Meda W'ase. Ewone ya waya mate.
Meda W'ase. w'ase.
Never was a sin, and Meda W'ase.